ba tsa banna bone ba thoba ngaka gone o kwešiša gore ba nagana gore re phela ka bona gore lefase le ke la bokoko a bona gore mme ba nagana gore o isa batho bona a re gone o hema enge kore motho o ne o phela imagina dilo motho kore le ka tšaya sebakanyana le sa bolele o šetše a nagana gore e lalwa ee wena o mo tlhoile ee wena o sa le tšhomi ya gage motho wa modimo batho ba naganne ka tšhelete ebile ga gone motho a naganneng ka wena batho ba busy e ba busy le wena wa tsela gore a gone nto o ka e diang motho wa modimo kore nko tlhape o be sekuno o kgatlhise o dule o emela batho ba e le gore ba busy ba busy ba tla re ba fetse ba busy ba tla ba bona pele gone nyakono phela o atlhametse batho every day ka moganong ba botja maaka ee every day ee mmatadintshang every day nka re la tsola le batho ba go tsola ba sa bonane every day a motho o tla kry-ang kare ke moga jaago ntse le tšhomi ya go nyaka go bona every day batho ba busy motho wa modi e ba busy le wena wa tsa re motho ba nna ko gone o tenagana dile le ngwana o dula nnoši a tenagane ka life ya gage jalo wena kore nka re o tšhabodula nnoši monna kore a ke kgone o kwešiša or maybe le batho ba di-self harm le tšhabodula nnoši late go baja wa tsa re le gore lena le mathata banna nke le re botseng nke re nyakeliseng batho or maybe o kry-e motho o ka tsolang le ena or o kry-e di-psychologist nyang le go thuša gapa re tlone phare ra tlhamelane every day re sa bojane selo mone tlabe rano kre re feleletša re sa baka batho re ithuta le boloi gone mo motho wa modimo motho ko gone o fela leja dula nnoši tšatši le lengwe a tenagane bala wena every day and batho ba moto ke bathonyana ba e leng gore motho le wa motho wa gona o setša thomo re bitša di-fake friends e my fake friends e bannyaka when I have money bla batho ba busy motho wa modimo batho ba busy ebile ba nna ka gone tlhotlhe ba naganne ka wena ke ba le motho wa gona monna ka poster picture facebook monna lena le tšhomi tša gala selaeko kry-a setša kwatile thomo a nagana gore ee personal what batho ba busy kore le gore le picture nyana gona gore a se re a e bona nako nngwe re e bone mara a e re kgatlha gape re ka seno leka gone go rra go tseba motho wa modimo e ba busy ka something ga gone di-fake friends ee my enemy is this my enemy is that every day motho a letlhodiang mo a tsaya my enemy is this my enemy is that e se fike yana nnošaneng di-enemy batho ba ne di-enemy ka mokana enemy tja ba di-special elerata le ambitious yo e la ithata ena la bora yo ga gone motho a lwang le wena batho ba busy le wena e la ithata yo